Hey, mina ngindoda yomzola.
Awu gabi yami.
Yeah, bathi ifuna inkaba.
Udimo wakhe makhaya Zulu.
Kahle kahle angisho umuntu othanda abantu besifazana.
Oh, so you're not the cheating type.
No. Angifuni ukuchithelwa futhi. Nginesikhwele.
Nginesikhwele. Abantu banesikhwele bayashayana. I was like, yeah, come again.